sila me adara poma jigi doge shama ruti dania kana kila ila pachini au jigi pa asoro katila sherifu jamanye dole bede la dara poi borota kana kila ila sherifu inele mauna sherifu Yeah.